site ya Kinyinya kabiri yo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intare ya Bujumbura yegeranijwemo imiryango y'abakozwe ko n'imyuzurira y'uruzi rusizi abarundi baba mu mahanga aha bakaba bari bishikiye muri iyo site kugira barabe ubuzima abari ngaho babayemwo. Umunyamabanga wa zone Gatumba Mireme Rusenge amaze guheza gutembereza abashitsi muri iyo site ya Kinyinya ya kabiri akaba yarahejeje arabakira.
Murabona yuko ubuzima abenegihugu babayemwo atari ubuzima bworoshe, aba bari bafise impango nk'abandi bose, ariko byarashitse umwuzuriro wa 2020 harabaye imiryango amajana ane na mirongo ine. Muri ayo majana na mirongo ine n'umwe haravuyemo 15, yasigaye n'amajana na 26. Siko turababwira inondasi ingene yagiye iraba muri Gatumba yacu. Umwuzuriro wa kabiri harabaye imiryango amajana 655, iyo ni yasigaye ngaha. Umwuzuriro wa gatatu harabayeho imiryango 200. Ubu hakaba nk'uko yabivuze chef de site byari 2018 birenga, ariko turashima kubw'amashyirahamwe kanaka tutorinda kudondagura ngo tuyavuge yose. Ubu hasigaye 281. Izo nizo menaje totale ya menaje ziri ngaha muri site Kinyinya 2. Ku buzima bwa site Kinyinya 2 sinobuvuga ko kenshi ndibaza byinshi mwabibonye n'amaso yanyu. Harimwo abana, harimwo abanyeshure, harimwo abamama badandaza ibyabo, mugabo abo bose baragerageza nk'uko bahora bakora, nk'uko mubashikiriza kantuzeye agakemanyi bakifashisha mu tuntu na turiya kugira ngo ntibicare, ntibareze amaboko, barakora n'abakozi vema barakora, abandi bakaja mu myuga yabo nyene kugira ngo baronderere abana. Kimwe nobasabira harimwo abanyeshure, n'ikindi gihe mwobona yuko ubu mu kwicenda barugura amashure muzobafashisha amakaye amaniforme kugira ngo baze bige neza, ntibigarukire ngaha gusa, nayo makaye barayakeneye.
Kigira cy'urongo ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga bahurikiye muri diaspora ndundi Perikibasi Imana Irakiza mu ijambo ryiwe akaba yibukije yuko niyo baba bari mu mahanga batibagira bo basize ino, ari nacyo gituma bagoma bibaza igikorwa bokora kigaragaza urukundo na cyane cyane nk'ababa barahuye n'ibiza.
Igihe turiko turategura kuza hano mu Burundi turiyumvira tuti none tuzogenda imbokoboko tuzotwara iki. Igihe twariko turavyiyumvira hariho ibisata bitandukanye biri muri diaspora dusanzwe bidufasha mu bikorwa bitandukanye. Hariho rero igisata c'abakenyezi kirongowe n'umupfasoni Rosina ari ngaha asanzwe aba mu gihugu cy'Ubushinwa. Twarabasavye yuko bogira igikorwa cyo gufatana mu nda kigaragaza urukundo twoshobora kurangura igihe tuzoba twahuriye hano mu Burundi. Abo bakenyezi rero bariyumviriye baraheza baratubwira bati hari amakuru menshi twabonye kandi twumvise y'abantu bahuye n'ibiza by'imyuzurira bari mu buzima bubi mu Gatumba. Twipfuza yuko icyo gikorwa twoja kuzokirangurira mu Gatumba tukabereka umutima n'urukundo bituranga twebwe nk'aba diaspora, kubera ko twebwe tuba mu mahanga n'imibiri gusa ibayo, imitima yacu iri ngaha mu Burundi. Dukunda Abarundi, tugakunda n'u Burundi. Tumaze kumva icyo cyiyumviro twaragishigikiye, hanyuma baca batubwira yuko biteguriye kuzozana agafashanyo kagizwe n'ibifungurwa, ibyambagwa n'ibindi babitegura uko. Mugabo tumaze gushika ngaha mu Burundi twasanze tugomba kujya kuvugana n'ubushikiranganji busanzwe gutunganya ibyo gufatana mu nda. Nibo baca batubwira bati oyaye nta mfashanyo igizwe n'ibifungurwa n'ibindi ikirekuriwe gutanga hariya mu Gatumba ubu nka leta y'u Burundi twipfuza yuko twotora umuturama kuri kijya kibazo uwo muturama rero nuko abantu bari ngaha twovuga ko bahungiye ngaha bupfa ngaha buke buke bakaja mu buzima busanzwe bakabaho nk'abandi bene gihugu basanzwe twaciye twumva icyo cyiyumviro gishimishije tucatura rero turahindura ingere twari twabiteguye tujya dufata intumbero ya leta y'u Burundi yuko natwe twogira icyo dushigikiye kugira ngo turabe yuko n'imiburi buri hari n'imiryango ningahe twokura muri no site bagasubira mu buzima busanzwe
Bekimasi Manirakiza amaze gushikiriza ijambo giwe akaba yaraheje arashikiriza agakimanyi be nabo bari kumwe kuri mwe mu miryango yegeranjwe muri site ya Kinyi ya kabiri akonako kakaba kari kagizwe n'amahera yo gupanga amazu mu kiringo cy'amezi atatu
nimba yabo bantu baza kuronswa ako gafashanyo bashobora kwiyumvira neza borondera inzu ikiriritse kugira ntibaci bahereza ko twose barabe ko hari icyo boci bokura ko kizobafasha cyo shobora kubafasha gutangura ubuzima bwo hanze igihe byoshoboka ariko mu bushikiranganje baratubwiye yuko bafise imigambi yuko batsoheza bakabakwirikirana iyo mutsoba mugiye kugira ngo ubuzima mushobore gutangura ubuzima bubandanye kindi kandi twipfuza nuko byukuri akukabahasha kokoreshwa muri iyo ntumbero nihave uwo bafise nk'akadeni ahandi hantu yoca agenda kwishyura akadeni canke uwo bayipfuza utuna turiya yoca asimbira mu isoko kugira ngo agiye gusuma oya kubera ko batubwiye yuko naho musanzwe mubaye inzu mubayemwo bitarenga ejo zizoba zasambuwe kugira ngo muce mwimuka murumva rero yuko mugomba kuca mwihuta mukaronka ahandi hantu muja kuba mufashishijwe n'ubwo buryo igihe twashika ngaha twatembereye turabona yuko twatembereye site twabonye yuko ubuzima mubayemwo buteye agahinda cyatugiye ku mutima ari nacyo gituma twamye twiyumvira hamwe nabo twagendanye yuko kozo kwiga tukaraba ko iki gikogwa hari kindi kintu twokora giye ubwa mbere abashitse ngaha babibonye badufashe gutera kamo abandi bantu bataje abandi bantu bari mu mahanga tubatera kamo mwafashe amafoto mubigaragaze mu byereke hanyuma turabe yuko dushira ingufu hamwe turabe ko hari kindi gikogwa twokora mu maguru mashya nivyo rero nako kajambo twipfuza kubashikiriza twagira rero ubu dutangure gushikiriza ako kafashanyo iyo miryango 15 yateguwe urutonde rwateguwe dufadikanije n'abaserukira ubushikiranganje bwo gufatana munda hamwe n'abarongoye aha musanzwe muba yisite murumva rero nibo bateguye ugo rutonde bafatiye kubyo bonyene bazi sitwebwe twaruteguye twakoreye ku rutonde baduhaye twagira ngo rero tuce duhamagara umwumwe aze tumushikiriza ako kabahasha
urongoye igisata c'abakenyezi n'imibano muri diaspora ndundi ruzina hishakiye ari mu biyumviriye ico gikorwa ca kigoro akaba yagiye yemeye ko bagiye gukorana n'abandi kugira n'ikibazo cy'ibikoresho by'ishuri kubana bari muri iyo site ya Kinyi ya kabiri bagiye gutangura ishuri naco gikemugwe
ikibazo cy'abanyeshuri bagiye gutangura amashuri ama uniforme la fourniture scolaire nico twumvise ka kibazo gikomeye cyane kuko no muntu mbere ya mbere mu nteguro ya mbere twari twiyumviriye ko abanyeshuri ama uniforme amakaye n'ibindi ndetse tukaca duha ibifungurwa ababyeyi babo rero icyonyi naco tugiye kugifata mu mimi tuzasubira kujibera abandi hanyuma turabe ko hari icyo kugira muri rusangi rero ndabakengurukiye mwese
turabashimiye tuje umunsi ariko ntiduhejeje tuzoguma tuzi
bamwe mu barunkejwe ako gafashanyo bakaba baragaragaje umunezero bashimira abagize diaspora ndundi bo babashitse ko
ndongeye gushimira abagira neza batwimviriye ko bakaba bongeye kutwemerera ko nabasigaye ngaha muri site bazaza bakabakorera nk'ibyo badukoreye hama imana ibahezagire cyane mwarahezagiye
numva takindi kintu umuntu yovuga no gushima kubagize umutima bakatwiyumvira ko muri bibyago twatewe n'uruzi barusize twongera tubasaba kandi tubatera intege yuko nabandi basigaye nyuma yacu nabo nyene ngo kubita inzu bifunsi kugera nabo nyene ubwo buryo bwo gupanga bazaba buronswe ariko kandi tutibagiye murabona yuko icatumye tuva mu ngozi zacu n'ubu turabona turacyafisa amakenga twashaka dusabe nyakubaha ngaha je serukira ubushikira nganze bo bo babagera kure turabisa amakenga nubwo tugiye gupanga imirima yacu n'ubundi raha rusize rurada rukayitwara ubu rero turashonje nivyo turagiye gupanga mugabo nico kintu abadushikira kure boza barakituvugira kugira ngo barabe ko cova mu nzira kuko twari dusanzwe tubayeho twari benshi n'abarimyi bararima aho mu ruhogo mu ruvyagira aha hose n'ubwo buhogo rwarasabye rwasitabagiye hose ubu kuri uyu mwaka naramwe kwasize irima yose yaratwawe ubunye abantu bari mu kangaratete
iryo hema ryonyene uriteramiyemwo ntibikunda kuko ubushuhe ni bwinshi hageze mu ijoro naho uryama imbeho nayo igaciba nyinshi urumva ntibyoroshe ntabwo byorohera abana ntibyorohera abakenyezi ndetse n'abapapa urumva nta numwe byorohera ubu tugiye kuronka gahengwe kuko tugiye urumva gupanga urabona ko mudufashije twaronka iyi mfashanyo n'ukuri Imana ibagire neza kandi bahezagire cyane
ubuziba aha ni tuvuga ko bworoshe turetse ibyo yavuze byo kuba mu ihema urabona gaha turaha nta muntu ashobora gukora niko rwana kimwe nta ikobona kimwe bishoboka gukora urumva ingo twarazivuyemwo tubana n'abantu rusanga tumenyeranye n'uburyo kugira ngo ushobore gufungura niba umva n'imirima yaratwawe biranagorana cyane yego umva ko ubuzima bugoye ubu tugiye kuranga agahengwa ahubwo nicyo gituma dushimye dukenguruka aba diaspora batwiyumviriye ko bakaduha ubuno buryo bwo kujya gupanga ni ukuvuga hamwe umuntu atajya amasaha sita ubugiye kuryama no mu ijoro umuntu ajya ameneza yego turabashimiye rwose turabashimiye cyane kabisa bimwe bivuye ku mutima
igenekerezo ni uko ukwezi n'uyu mwaka wari uzi yuko tugenderwa n'abashyitsi b'iteka mana urakoze wabaciri inzira abavuye hanze mu bihugu byo hanze warabaciri inzira baca mu ndege ubashikana mu burundi n'amahoro kandi wongeye kubashikana ha mana muri site muri aya mahema tumaze imyaka itatu haga icyubahiro yesu shimwa mwami shigwa hejuru ibi ntitwabiziga ntani mu ndoto ariko mana wowe uri mu ijuru warabibona bitarategurwa warabibona mana data aba bantu bawe ari bo bana bawe waremye mana igikorwa bakoze mana bagira ikiganza cyiza mu bikorwa bahaye barakora mana haleluya bagira ikiganza cyiza mana bitwaririka mana abahuye n'ingorane mana abahuye n'ibibazo mana ubashyiramo umutima w'urukundo haleluya uzobukoze mana uzobukoze turashimye mana kuri aka kabahashagiye mutamakazi waye nagize operasiyo amaso abiri mana urakoze mana shimwa mwami yesu shigwa hejuru mana bagiye kuva hano mana baca mu byuma byakozwe n'abana b'abantu kandi baca mu nzira mana zakozwe n'abana b'abantu ndakwinginze ubacire inzira ubashikane iyo baja n'amahoro abazofata indege uzabacire inzira mu kirere mana uzobashikana amahoro mwana natwe turasigaye hano turanezerewe mana dusenze ibyo kandi ibyo byinshi mana ubiduhe rwundu n'abo bakozi bawe batugemuriye ubahezagire ubahundi imigisha mu izina rya yesu
amen.